I'm in vacation. Stressed in my quarters, no alienation. Gotta make my head wait.
Majengo ni masuku. Ah, yangu. Kama ni wafika hapo, majengo ni masuku.